Hi, ikamana mulaki swata. I do the weekend breakfast show Saturdays and Sundays, 6 to 10 a.m. Kona la kuyivuma 103. I'm going to get the balance.
Ikamana mutobilu makhumalo akamseleko. I do speak out with Usnem Khize every Saturday between 10 and 11 a.m.
Namhlanje ke ohlelo lethu sikhuluma ke nge adoption. Makhumalo kunolidaba lana lukhona.
Oh yes, we received a letter from one of our viewers. She was adopted, and now izinto zakhe azimhambeli kahle. Now she's starting to ask herself ukuthi kungenzeka yini ukuthi khona into engahambanga kahle ku process ye adoption. We all know ukuthi thina ezindlu emnyama, but like there are a lot of aspects ekufanele siwabheke when it comes to indaba zama adoption, because we are not that big we adoption, and we also know ukuthi adoption inama phases. There's this one ekufike kube ukuthi nje ngoba ingane yadade wethu seshonile ngiyayi adopter sekweyami, but mina ngishadele kamseleko. So kuzokwenzakalani yabo, bese kuba nale futhi le yenziwa futhi legally la khona uphuma nje uyofuna umuntu wakomunye umuzi obize esinye isibongo, bese umfake esibongweni sakho. So sifika manje simweni la khona kunomuntu ke onama issues empilweni yakhe, and uyafuna ukwazi ukuthi kungenzeka yini ukuthi mhlampe some of izinto ezingahambi kahle zisukela ekuthini she was adopted. So that is why namhlanje kubalulekile ukuthi sicacise kakhulu ngalolu daba, so that ezosizakala kusizakale nabanye futhi.
The balance, balancing your identity.